Sanibonani, igama lami uNkosi isiZulu and ngisebenza enkampanini ekuthiwa Ground Truth. Mina ngizobe ngisebenzisana nani, ngihola, ngiphinde ngisebenzisane neqembu elizobe linithuthukisa ngolwazi mayelana nama-citizen science tools. Mina ezinye izinto engathi ngiyayithanda noma ngiyayithokozela ukuthi ngizenze, ngiyathanda ukuthuthukisa umphakathi nabantu abasha ngolwazi mayelana ngendlela abangayithuthukisa ngazo ukuze bazokwazi ukuthola imisebenzi. Okunye futhi engikwenzayo esengisebenzisane nakho futhi emphakathini, ukusebenza nabantu ekuthiwa ama-enviro champs, ukudlulisa ulwazi sibathuthukise ukuthi bona banganakekela kanjani amanzi esemphakathini abo njengamaxhaphozi nemfula. Kule training ngizobe ngisebenzisana nani, futhi ngi-excited ukunibona nonke sisebenzisane ndawonye, siphinde ngisithuthukisane nolwazi mayelana nama-citizen science tools nokuthi wena as umuntu womphakathi wakho ungakwazi kanjani ukumonitorisha i-water health yakho. Isizobonana kwi-training. Bye-bye.